abusua me mamwa jo me mamwa ha me mamwa chi babia motime nka firi bia musum for evangelist Dr. Paul me same ma happy sabbath if you say kasima bi na manya me mi wo mu no die na enusia ana se na homeda no ayiniti ane no e asemo yesu ya yi wo mu no se wo want to ho fan she ho den na wan suru nyankopon ne ne namo a be ye den fi se hwamodi na nyamba okay me pese ye nwi na semba ko ho e wo mose nguma etosu num Deuteronomy etia eye nsia ni nchimu a eye miensa Deuteronomy chapter 6 verse 3 o si enti Israel tie na hweyo na asiu yie na wado so pii sɛde Awurade wagyanom Nyankopɔn ka kyerɛ wo no asase ane fusuo ne ɛwo sene suo no so na wagyeme so amen o si tie na yɔ na asiu yie sɛ wantie na wanyɔ de a ɛne yiedie wo ne no bɛbɔ nsa ho sɛ wantie na wanyɔ a asomdwie wo ne no bɛbɔ nsa ho se wantie na wanyo a one ompanimfo a onyankopon sisi won yen so se won mo yen sisi ni yeyiedie no one won entimi ntana na somdwie ni odokwan so de nta me kan sa o si enti Israel eyewo ho asem no woka eyewo enye tete Israel eyewo wo a wagye atun so ni nyankopon be nante won ho ni no kware mu sene Yohane nguma etia eye enan nchemu adionu mienu ene adionu miensa me kan John chapter 4 verse 22 23 to 24 kan ye no ose bre no ne ba na afedi adu this is the time se wona obese osum nyankopon wono kremu bia no ebe sum nyankopon wono kremu bre no ne enti wua ose osum nyankopon wono kremu no ho ase na bible no e kan ose tie na hweyo na si wiye point na ni sɛn ono nyankopon tam ti sɛn point na ni sɛn sɛn na osi hunu nyankopon fa point na ni sɛn wagya nom nyankopon no ne Abraham ne Yeremia ne Joshua ne Moses mo tie na sɛm na wodi ni nsiesi so no ne ho asɛ na bible no kan ɔse wagya nom nyankopon ka kyerɛ wo no so no so sɛ ɔde wo bɛkɔ bɔhyɛ asase bi so ɔbɛma wanya asomdwe afiri wiase nkekan ne dɛm ho ɔbɛma wanya nhunumu wɔ ne ɛdi yɛnim a ɛbɛba no ho bible se onitifoɔ hunu ne ɛbɛba na ɔde ne huhu ntɛsie na ɔtete kwaafoɔ deɛ wɔ hwim nya ho amane enti sɛ ɔde wo ho bɛdom onyankopɔn na ɔde wo ho adom onyankopɔn yi na wobɛti onyankopɔn no nsɛm ne n'ahyɛdeɛ na afei wahwɛ no wadi so amu sɛ ɔno yɛ nyankopɔn koro ɛna ne dɔba mesia to bina bible so ɛwɔ nkwa wobɛhunu ne ɛba na ade wo ho ahintaasie yɛmpanimfo no adi yɛaborɔ adi yɛaborɔ adi yɛaborɔ adi yɛaborɔ a menhunu sɛnea menka mfa december ba na wasɔre afa wɔ ID card na wakɔ salai na afei wakɔto aba wɔn se ɔmo bɛma ya nya asomdwie bɛboa owura firi ne ɛtɛsɛ onikafoɔ nwoma ɛtɔ so mmienu no kaeɛ no bɛboa asomdwie no nni baabia na asomdwie no nyinaa ne sɛ ɔse Israel tie Awurade yɛ Nyankopɔn ne Awurade koro na fo wakoma nyinaa ne wo kra nyinaa ne wo ahoɔden nyinaa dɔ Awurade wo Nyankopɔn meka wo Yesu firi verse 4 no fa wakoma nyinaa ne wo kra nyinaa ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ total surrender fa ho to Nyankopɔn so ɛwɔ nokware mu tenene mu anidie mu osuro ne obuo mu ɛhɔ no ɛna ɔbɛdi yie ɛhɔ no na ebesi yie ɛhɔ no na obetunya bɛyɛ tire ɛhɔ no na obetunya bɛyɛ kɔn ɛhɔ no na obetunya bɛyɛ nan na watumi adi akɔneaba sɛ ne sɛ ne fata owura fi sɛ onyankopɔn se ɔno na ɛyɛ yɛn yɛ nyaresafoɔ ye yare on ne sign yare, ye woo on ne queen ye. Ain't he? Say ye ain't ye? A radi in yon coupon. Eh? Na yam shen a shed ye ne mra. Na fee yam fire one tony soa. Na no corona chin itino. Minim ye pa. Corona chin itino. E wi asie tu fo ahodo anim de fo bebre wona wose wose nyankopon na fe wodi nyankopon din ye rof e di pesika e di ye dwirim e fa manfo ayere gi amanfo ayere gi amanfo cast gi amanfo sika no where were they no mo wahi they were all shot enti sey nyankopon no kure mu pa na mo som no a he Onyankopon se ye sitie ono be bo ho ban ono be hwe oso ono be kura wo na do ho kodom tumi fufura e ye wa jijirije meme de sino onyankopon na ne peso na mama hunu kakra yi no mama nka ne sa wa mama hunu kakra yi no e ho sitie e na me ye ne ho adanse ni e na ye me bo modern ye mfo ye ho to onyankopon so na ye nye sitie total surrender Deuteronomy chapter 6, verse 3, 4, and 5 no ka ho. Se 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 ni susu niye. O si, na nsem yi a mreshe wu ne yi na wakuma so, period. Ba biya obefo biya, masa nsemi na wakuma so. Kasa hon, chire chire, tu hon fo. Na fi, fananti. No nyankopon bemo wadi ye. O nyankopon no abeye o seni o no wope. Upe yedi nsu ebiye utirimu edin. Upe yedi nsu ebiye yedi ba wakwe mua ube wuntem. Upe yedi nsu ebiye yedi ba wakwe mua ube bloko afufro chance. Nyankopon fasa yedi enu mao. Obefye ni esefata wano wadi ya mao. Ebiye ye juma na ushushe. Eye akwantu na ushushe. Eye japadie na opese oyo na waka ho asema kire onyankopon na onfi wo no nyese onfi wo ohwe ne ebeboa no de amam fanese wo ba ana wo na wo ya bofra na wo request say ye man kotokro ye man blade ye man bafo sekan bi sa ye biem sey ye mfa man na ye de man na sekan bi twa wa na ye de man sa na tie onyankopon nye mistake e wo na kwane ne ne wiemu minu ya no May wish him a happy Sabbath. May wish you happy, 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 happy Sabbath. We be a one out in Kafribia. On one soon, Junior and Copon Chrono Mommy, no home by no hair, and soon crow yen, senior and a petty. Now say, Bless Simono, near Sefatan or the Mayanier. Yashin didn't crook and munyam. On for Mayano, no cry in him. Tenene, adio biara, yen 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 shinny didn't crook and munyam. No one am ne person to be shrying. Evangelist Dr. Pony. Onyankopon nyira no hwe so sene anepetie yashwenti amen